Nzoka.
It's Suara Intimate.
Warranty Boy. Royal Kid.
Val.
To Electro New.
Toa zot basi wanyeshe tuzidi kwa zitamba baby mawazo ya kwaza wengine wakiniona na wewe na wewe baby.
Show me.